kindi cerekeye imodoka twaberetse imodoka iri mu bwoko bw'amabus iyo modoka nk'uko mwabibonye yarahinduwe uko izina yayikoze sikwiri aho bayibonereye isandugu kugira ngo batwaremo ibitarikwe n'amategeko iyo modoka ikaba ari ifise imparati E-64-75 ikaba yari kwitwagwa n'umushoferi yitwa Ndikumana Vena hamwe nayo nayo Nkurunziza Eloi yafashwe igihe cy'isaha 5 ejo z'umuhingamo muri iyo zone ya Kinama nyene basanze irimwo ibidanzwa bitari bike harimwo insinga zimwe zo gukora amatara mu mazu harimwo amabuwate atatu y'amavuta y'ibigazi amapaki 45 y'ubuyi ibiro 15 by'umuceri ibido imwe y'amaritiro 5 y'amavuta y'amakoto impuzu 34 z'abadamu iyo modoka rero nk'uko abari muri babyemerera bavuga ko yagira urwo rudandazwa rwo mu mpisho aho yava ngaha mu Burundi igaca muri Tanzania ikaruhukira mu Rwanda ikongera ikava mu Rwanda ica muri Tanzania igaruka ngaha mu Burundi aho rero ntibaratubwira icyo yazana ikuye muri icyo gihugu kubera ko amakenga y'ibyo byose abo bantu bose bafashwe n'inyamiramabi bariko baratohozwa kugira ngo ukuri kumenyekane ku iyo modoka kuko ntitwokwibagira imodoka zagira ziramera nk'uko akarambaraye catuzaniye mu gihugu ibigwanisho zatwara zikura hazijana hariya ubu rero amatohoza ariko araba kugira ngo ukuri kumenyekane.